ilungi.
Ziyakhala
ngeleven.
Hamba.
Ziyakhala namhlanje, ziyakhala namhlanje. Athi kuza uJames.
James fan.
Yeah, umskandala mdala. Akubu bonhlonipho lo uyabona bayithula lapho baphila bayithula lapho skimi sami lapho.
Yeah,
athi ngiyabona bakhuluma isitoti style sabo ngapha. Eh, sojabula uSthilo Mandebele. Awuza athi uyayitha yitha yitha
mfana
ka.
Ah,
no, that's fine. That's fine.
But mina ngikusimple wonke ngikungena bonke imali bo.
Ngizokuzophatha ipaketi ndapho ngiwani futhi. Ngiwani futhi. Ngiyathenga ithikithi. I-40 rand lengizathenga ikotanyana lapho phela iyatshengisa ukuthi uthatha isikhadi lapho yabona.
Izobe
isikhadi.
Bathi
atholakala lapho ekhompithithi, eShoprite, mara mina ngibethe ukuthi iShoprite ikude. Mara i-USave iseduze, nayiqala lapho e-USave. Mese omunye umuntu ayodlalela lapho eShoprite. Ngathi fanele sifike eli, abazi lapha kamhlanga lapho. Wakufika bagcwele so. Ngifuna ukuhlala phambili, ngifuna ukuhlala phambili. Yeah, it's fine, yeah. 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 It's fine, yeah.